Ya sayyidil wara,
ya mara san ka sayyidil kawar barangani.
matsira na gunka sayyidi
ya sayyidi al-wara
uban baiwa anta murshidi
ya sayyidi al-wara
ka dawo magare ka ahmadi
ya sayyidi al-wara
ka ce ya ƴaƴan habibi na ba ku matsuguni
Super kana dangane.